uJehova wangophula ezisheni lwengonyama
uJehova wenze njani
wangephula ezisheni lwengonyama
yes
nasazisheni lwebhere
yes
uyangophula nasesandleni salowo mfili
yes
uSawule wathi kuDavide hamba uJehova uyakuba nawe
ngishonjalo ntambama hamba uJehova nami oh uJehova nami hamba inkosi nani uthu David akukhona munye wangephula esandleni sesitha kodwa ngephula uJehova ozipenile bere inkosi yangephula nasi sivumo senkosi uSawule ithi hamba inkosi yakwa-Israyeli uJehova uSamawoti unani Ningasabi lutho. Ningasabi lutho. Inkosi uJehova nani. Ngazi yona leyo nkosi yasephula. Ngabe kade kwaphela ngathi. Senzele umusa today. The power of the Holy Spirit. We are blessed and we are delivered and we are free in the name of Jesus. Hambani inkosi nani. Hambani inkosi nani. Hambani inkosi nani.